For say to Otosum, you know, Mamunina, Quaba, Ediba, Vodafone 65th, Asantehene opens day, and a son is here, Ewa Hassia, Yenina, Yenimsas, or Hinsia, Sia, na a deca, a good day, and in Yama, a come home. Penya come yatia, say, Bia, a trap to a wua, Nedipa, or trap to on so a woo. A fit Nene, Pepe, Pe, Nasantehene, open so say to Otosum, you know, and a Santehima, Namakna do ya dom. Omo babe dua nua mpanyese sa odi aboa no tujem na ontru ya oda enna enne ene afi pepepe a ohene bedua nua eno nti no ohene anye enibia na so ne mum oba ebehwe nua odua ye no se de eko no kwasem no se ayefe twedi ampototo bonso ba se yadam kwame ene santiman edini ye wato nsupa eguso eno nti ohene se se de odisi ho afida no aye fede a ene na afia gana nyina de siani so se ye dua nua foforo e de abo ye nchirima ho ban no ohene ebesan adua foforo ene ohene ene ne ba ene ba ebedua nua ne bi ohene be ye we nyina no obo apro ehwe nua afia twa mu no odua ye owie se de ohene ye nim se ohene ene gina gudie ho no ohene e de golf bo e kan ho abusua mpanya kan me ate ase se se upe se ubot ti huban ya ufi asye nne edu nti ohene e bot ti huban e de afi asye nne ohene adua nua se be ya e bobo daache nchirima e huban eno ani edi fi hase ebrew aha eye de asante empire aha eye titi obi kire abusha baka jo se nne me bekosu bia fasante hinu hu bia no ye de bebrew yen ani edi ohene nne ma oye ekɔ abɔnten ema amamfoɔ esua efiri yɛ nkyɛn aha ɛna nim deɛ ɛne tumi nyinaa wo ɛbɛnyɛ sɛ deɛ sɔ na bɛti ho dwom no ɛya na ne ho ɛna Asantehene na ase na sɛ deɛ ɔka nyinaa ne sɛ Vodafone Ghana mo deɛ Simon nso sɛ afi bia wo bɛbɔ ɔhene kyidɔm na wɔdi dwuma ɛti sɛ deɛ ɔhene ka ne sɛ ɔdamase ɔdamase ebru ɔdamase a ɛnsa
Thank you.